Hello, my name is Ultra Game.
Come on!
45,678. Right now, I go on the fuck 3 million.
Round
up! Well! Big ass penis.
Quite!
Can't touch this.
A member of STARS.
This retard, he can beat me, hoo hoo hoo.
Round 2! Quick!
No!
Over my way too.
Winner!
Round 3!
Da 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 da